Upange shila pashaba, upange shila pashaba, upange shila pashaba. kubelelela takwabo wabanga iwe kuli mfumu ya shamfumu chilolo wa muteni twasumbule shina lyobi we waikala omwasansama amalumbu ayopokelela amalumbu niwe chimba milonga shimwilili chichendela mumwela iwe mwine nkuni na amenshi twasumbule shina lyobe tata.
Flashback.